Lalela. Bekana nesibuko manje usitshele ukuthi uyasithanda ngokuphelela Mama Thela. Ukhumbule basuke bebhekane nomhlane wakho uma bekhleka. Bayazonda, bahlulwa ukuqonda bayahleba. Wena ungumpetha mhla kwashona wena iyokwenzeka indaba. Bayokhumbula bakubone nokubaleka kwakho mhla washiya lo mhlaba. Ngithi mina Smile musukukhala. Noma sebeyiphula inhliziyo ubathande kakhulu kunaqala. Isithu siphe zombili zihlathi masikushaya. Uthandaze njalo uma usuzolala. Injabulo isekuthuleni ubadedele bazitshela ukuthi bazi kangcono lapha. Umhlaba uhlonipha abawuhloniphayo, izitha zakho ngabalandeli bakho, ekuphumeleleni kwakho bayokhala. Wena njalo njalo vumela umoya wakho ubalondoloze uyinkanyezi. Kukhanya kwakho kuba kufisela ubumnyama kuyabaxhopha. Uyabona isitha sikuthanda ongidlula abakuthandayo. Konke okwenzayo silangazelela ukubona. Qina ke, qina usithuntuthe. Ungabukeki untekenteke ukubona.